Ulezi azindleziwayo ngapheshe Ilang kumabona futa kusabutshela abantu Ulezi azindleziwayo ngapheshe Ilang kumabona futa kusabutshela abantu Noma bethelo makelwa Wothi pumeleli ezala Noma bengahleko makhelwana Wothi impumeleli yezana Kangita ngisiyewe elijikayo Yize ngeke ngeqa amagula Ngoba phela ngemuyi Kuzodwa nje Ngita ngikhulume nabafowethu Abadla imbuya ngothi Nani niyozeni wadla amanuhle Singefoloko ningajayi Sasalendo talaziwa Bafwetu kusa kusa langa pande Ay wola babanche babay Iti basheshe bashe Yatungulu nkulu saika binte Ayake ya wame mpumele Basheshe bashe Yatungulu nkulu saika binte Sahlalo sawahlubeyile mina ngitshelile Kancane kancane ngiyasuka kuso Kodwa nje Kulesahlalo sawanompumelelo Ngiyofika ngihlale ngibuse nami njengeqhawe Kuze kube phakade Noma behleko makhelwane Wothi impumelelo yeza nayo Noma bengahleko makhelwane Wothi impumelelo yeza nayo Isinamuva liyabukwa sondo liyajika Lithatha semsamo limbeke emnyango angazi kanjani Inxeba lendoda lihleka Laba bahleka bahluphekile mfundla ziyonqanda phambili Kale kanjani Into ebalulekile ukuthi uqede kanjani unani nobani Inhlupheko ubhande emtshelekwane Ijazila noma ubani Liyakwanela nawe ndoda ungahleki Ulezi azindleziwayo ngapheshe Ilang kumabona futa kusabutshela abantu Ulezi azindleziwayo ngapheshe Ilang kumabona futa kusabutshela abantu Noma bethelo makhelwane Wothi impumeleli yezana Ngithi noma bengahleko makhelwane Wothi impumeleli yezana